Unasema kunywe mafumulio fanta baridi ati wakae chini wa relax wapate Coca-Cola baridi wapate nini wakae kwa nini tunazidi juu sana tunazidi from glory to glory tunazidi kupanda juu sana tunazidi from glory to glory. Wachi hapo, wacha hapo.